alikuwa anamjua Yesu ni Mungu. Alikuwa anajua kabisa huyu ni Bwana wake. Akamwambia sasa mimi ndio wewe unapaswa kunibatiza, sio mimi nikubatize wewe.
Fishers of men, I will make you fishers of men.